Sombulula le equation. U 5 umahlulahlulwe ngo x minus 1 ulingana no 3 umahlulahlulwe ngo x plus 3. Masichazele ke uba u x akufuneka ngabe ngu minus 3 kwaye akufuneka ngabe ngu 1. Kuba kaloku uba u x ungu minus 3 uyaqaphela kwelicala lingase right uba uzokwahlulahlula ngo 0 xa ubeka u minus 3 plus 3 izoba ngu 0. Ngapha ngase left uzokwahlulahlula ngo 0 nakhona. Loo nto ke xa uhlulahlula ngo 0 yinto engekhoyo. Masiphinde siyibhale ke le equation. Sino 5 umahlulahlulwe ngo x uthabathe 1. Yonke loo nto ilingana no 3 umahlulahlulwe ngo x plus 3. Ngoku ke sathi sifune ntoni? Yabona ukuba amaqhekeza lasebenza ngawo. Asithandi ke ukusebenza amaqhekeza kuba lokhu x plus 3 ungasezantsi nangapha ngase left u x minus 1 ungasezantsi. Ngoku ke sathi senze ntoni? Uyayazi ke into yobana xa ufuna ukususa into ngasezantsi uzathi uphindaphinde kwangayo ngasentla. Sifuna ukususa u x plus 3. Ngoko ke masiphindaphinde ngayo macala omabini. Sithi x plus 3 nangapha ngase left uphindaphinde ngo x plus 3 kuba lokhu into oyenza ngase left uyayenza nangase right. Sathi siqapheleke no x minus 1 ungasezantsi apha. Sifuna ke thina ke angabikho kwi denominator abe yifraction ngamanye amagama abe liqhekeza. Masiphindaphinde naye kwangaye macala omabini. Sithi x minus 1 macala omabini. Ngoku ke xa senze olo hlobo sathi sibone ke into yobana u-x plus 3 ukhona ngasentla ukhona nangasezantsi, u-x minus 1 ukhona ngasentla ukhona nangasezantsi. So ithi loo nto bazosuka bayakhanselisha ngamanye amagama. Kwelinye icala u-x plus 3 ukhona macala omabini uzosuka, ukhona ngasentla ukhona nangasezantsi. Ngoku sishiyeke nantoni? Sishiyeke no-5 umphindaphinde ngo-x plus 3 ngapha ngaseleft. Yonke loo nto ilingana noba no 3 umphindaphinde ngo x minus 1. Ngoku ke mhlobo wam uzawuthi uqaphele into yokubana umbuzo uthi sombulula le equation. Eyona nto siyifunayo xa sisombulula sifuna ukwazi ubana u x uzawuba ngubani xa sichazele uba u x akufunekanga engu minus 3 kwaye akufunekanga engu plus 1. Ke ngoku eyona nto sayenza sizathi sisombulule, masiqhubekeke ke. Ndiyathemba ukulindela ukusombulula. Xa siyisombulula ke le equation sakwenza ntoni? Siyathi sibone uba sine 5 umphindaphinde ngo x plus 3 kwelinye icala, kwelinye icala sinobani? Sino 3 umphindaphinde ngo x minus 1. Xa siyenza ke loo nto sathi siphindaphinde u 5 kwesi sibili kwindawo nganye ku x na ku 3, nakwelinye icala u 3 samphindaphinda ku x na ku minus 1. Sino 5 umphindaphinde ngo x uzathi asinike u 5x. Udibanise u 5 umphindaphinde ngo 3 zoba ngu 15. Yonke loo nto uyilinganisa no 3 umphindaphinde ngo x uza kunika u 3x, ukanti u 3 xa umphindaphinda ngo minus 1 uza kunika u minus 3. Ngoku masibeke yonke into eno x kwicala elinye. Sathi simbeke ngapha kwicala sathabatha u 3x macala kuba lo sifuna u x abe kwicala elinye. Sathi sifumane ntoni? Sathi sibe no 2x xa uthabatha u 3 ku 5x plus u 15. Yonke loo nto ilingana no minus 3 kuba lo u 3x usikile kwelinye icala. Masishiye ke into eno x kweli cala lingase left. Sathi sithabathe u minus 15 macala omabini. Sishiye ke no 2x. Yonke loo nto ilingana nobani? No minus 18 xa uthabatha u 3 ku 15 u minus 15. Ngoku uzathi wahlulahlule yonke into kuba lo sifuna ukusombulula for u x macala omabini. Masiyenze loo nto. U x ulingana nobani? U 18 minus 18 xa umahlulahlula ngo 2 uza kunika u minus 9. Ithi ke loo nto u-x ulingana no-minus 9 ukuze le equation yethu eli cala lingase left lifane neli cala lingase right. Sichazele kuba u-x akufunekanga abe ngu-minus 3 kwaye u-x akufunekanga abe ngu-1. Siyabona ukuba nangu u-x akanguye u-minus 3 akanguye u-1. Ngoku masijonge kuba lo x wethu uza unyanisile na uza kuthi asinike na eli cala lingase left lilingane neli cala lingase right. Endaweni ka-x masibeke u-minus 9. Nanzi le nto siyenzile. Sithe 5 umahlulahlulwe ngu minus 9 minus 1. Sathi sibe no 5 umahlulahlulwe ngu minus 10. Loo nto ilingana no minus 1 umahlulahlulwe ngu 2. Masijonge ukuba eli cala lingase left liyalingana na neli cala lingase right. Nakweli cala lingase right sathi sibeke endaweni ka 9, endaweni ka x sibeke u minus 9. Sino 3 umahlulahlulwe ngu x plus 9, endaweni ka x sibeka u minus 9. Sizoba no 3 umahlulahlule xa uthabatha u 3 ku 9 sofumana u minus 6. yonke loo nto iphinde uyahlulahlule ngo-3 ngasentla nangasezantsi, sinika u-minus 1/2. Ichazela ke loo nto into yokubana ngase-left kuyalingana nangase-right xa u-x engu-minus 9. Kuba kaloku siyayazi into yobana u-x akufunekanga abe ngu-minus 3 kwaye u-x akafunekanga abe ngu-1. U-x wethu ke uzawuthi abe ngu-minus 9. Simbonile xa besimsombulula ukuba usinika u-x ongu-minus 9. Enkosi.